Asantehene otumfuo se tua me bio. Asantehene ma no na mekure di yado motoso mi esa. Kidon ne ne meja ase. Ahenema Akyempem meja ase. Abusua. Akunafo ohene yere Mrs. Tina Adusei Opoku. Ene ohene yere Nana Adurepia dom. Ene man ma e kai omanfo se otumfuo ti dom hene. Ohene Adusei Opoku Akyempemhene doti ye no bredu. Pem pursue the back on the Nelson Saw, 17th November, Pisiada and Machin, Nunum, Okmasia Dum, Achamadia Himfi, and I'm no man for Anno Abidin Cra, Bedia de Sedia. Now let you add rather, 18th November, Santeno 2 4 7 to Abidu and Nankasa, Baba Behasabi in the Bernieci, Abidano crying, Adia Chachamini, as Antima Mummy and Sorry. At a point out to Sabin a few years or so, or never did I come up from a busted Lucia crown woman, Santinity Domini, Sabi Wato, Nancy. If you buy more, or any bird, you say, Puku, I shall permit him in view.